Usawa.
Ndiye sawa.
Kabisa.
Maraji kiana mate mate na akura. Oya na no konde na kure ya
I'm going to go to the teacher.